E haere ana a Puke Timoti o Ruatāhuna ki Antarctica a tērā wiki ki te whakatutuki I tētahi kaupaparangahau kaiao ki reira. Ko ngā korora te aronga nui o tāna rangahau, engari e whakapono ana ia, ka ako mātauranga ia, hei whakaū māna ki ngā kaupapatiaki kaiao ki roto I te wao o te Urewera.
Nā ko te mahina o tēnei rākau, he whānei te mani.
E tipu mai a Puke Timoti ki te Urewera nei, engari hei te wiki e tū mai nei ia Karere, ki aoke.
He ahua mataku anō au, nā te mea ko waiake au ki nā rākau nei, ko I nei tāku au.
Tokotoru rātou kwa tīpako hia e Land Care Research ki te rangahau I te taiao, I ngā hoiho me ngā tohora I Antarctica, ko tā Puke he ako I ētahi tūkanga rangahau hou.
Me haere rā noa ki tētahi taiao noatu, hei whakawhānui I taku au, hei whakawhānui I aku pūkena, hei titiro I nā huatana whakaora I nā kararehe o tētahi aoke.
Ahakoa koia nei ōna whenua tupu, ko rimatau a Puke e āta rangahaua nei te ora me te tāmate haere o tēnei taiao mā te rōpū tua whenua.
Just check this one, this is the middle of this one.
Koia I tohua ia e te tākuta nei no o tautahi FL Liver, he tohunga pū taiao kua roa e rangahaua nei te whānui o te taiao o te Urewera.
He needs to be able to understand then both knowledge systems and how they work. So he obviously has his elders to guide him on the mātauranga, and then we are able to help him with building that ecological monitoring component.
Ka kotahi marama te roa o te haere a Puke ki Antarctica, engari ko te pātai ia, he hara nei te hononga o Antarctica ki te Urewera.
What we're trying to achieve in the Urewera is a cross-cultural monitoring system of biodiversity. So obviously the community have got their techniques, their tohu, that they are using to monitor biodiversity. And then there's the scientific component that actually comes with that. So it's that ecological training that we are providing through Land Care Research.
Whakapiri atu i nā kaupapa whakaora I ērā huatana ki te taha o a tātou tikan. Kui rā kē te mea kai te tanuku haere.
Hei te mane e tū mai nei a Puke kā wehe ki Scott Base noho ai. Ko ia te tūhoe tuarua ka whakarere I te ngahere ki Antarctica. Kere ama right, te karere.